Tafadhali umuheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta. Wangapi wanasema rais Uhuru Kenyatta aheshimike, aheshimike? Kwa sababu hata kama alichanganywa na huyu na uchumi ukaharibika, ni rais wetu.